Ndabasuje mwese reka mbifurize kugira ibihe byiza kandi reka nizere ko mumeze neza aho mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigisi muri rusange ndetse na Afrika nzima nk'umugabane. Ndi Anastasi twishimire ndabasuhuza njyewe ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi ntabwo bitubuza kurebera hamwe politike mpuzamahanga uko hirya no hino muri Afurika ibintu bihagaze cyangwa se nuko ku isi nzima bihagaze hano kuri Focus on Africa. Niki tuzindutse cyangwa se tugiye kuba tureba muri rusange munyemerere mere ku gihugu cy'u Burundi aho leta y'u Burundi ubwayo itangaza ko wahoze ari umushyikiranganji wa mbere are Guillaume Bunyoni akurikiranwa ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu gusesagura ubutunzi bw'igihugu ndetse no kurondera inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Mu kiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu baremesheje ku ruyu wa mbere niho umuvugizi w'umushikiranganzi w'umushikiriza manza Prito Kizigenza wa Republika akaba kandi n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa Agnes Bangiricenge yatangarije ivyo byaha. Ni byaha generali Bunyoni yagirizwa ntawuzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera president Nkurunziza abana marimwe canke igihe yari umushikiranganji w'umutekano canke naho yoba yabikoze akiri mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Mu gihe vyoba byakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizogorana cyane ko aburanicwa kubera hakurikijwe ibwirizwa shingiro Sentare yo kumuburanisha ntayihari mu gihugu. Ni Sentare nkuru yungururizwamo imanza iyo nayo kugera ubu ngubu ntiyariho mu gihugu. Urunani rw'abashingwa manza babura nira bakorewe amabi yaturutse ku vyaha ntureka za vyawe n'ikindi kiringo cyanya kwigendera Pierre Nkurunziza cyateye impari mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 rusaba ubutungane bw'u Burundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya generali Bunyoni Ndirakobuca. Maitre Arumeri Niyongere umwe mu bashiki mu bashingwa manza batwaye birego muri CPI akaba anasaba muri Sentare mpanavyaha ya Irahe mu Buhorande yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone. N'ivyaha rero Bunyoni yagirizwa abitegekanijwe n'ingingo za 456, 607, 608, 609, 610 na 611 na 612 z'igitabo mpanavyaha cy'u Burundi. Umunyororo munini uteganywa muri izi ngingo ni imyaka 30 niyo iteganijwe kuri ibi byaha generali Arengirome Bunyoni ariko yagirizwa na Sentare mu gihugu cy'u Burundi. Gusa Arengirome Bunyoni yarengukijwe ubwa mbere imbere y'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kane, kuko kuri uyu wa kane nibwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengirome Bunyoni biteganije yarengukijwe imbere ya Sentare ko arenguka imbere y'ubushikiriza manza Kizigenza wa Republika. Masoko yo mu butungane ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yavyemereye ijwi rya Amerika kuwa gatatu mwijoro. Ariko hama yuko nshika ndabashikiriza mu byukuri ingene canke edonido ku vyaha Bunyoni ashinjwa ndetse no kuba yashikirijwe imbere ya Sentare kuri uyu wa kane, ahinga muranyemerere duce turabanza kumviriza inkuru ya mugenzi wacu ukorera ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza ukorera i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. twumve inkuru ndende iriko iravuga nyirizina ibyaha General Bunyoni ariko yagirizwa ndetse n'ico ingingo ya 636 607 619 611 612 z'igitabo mpana byaha cyo Burundi ziriko ziteganya cyangwa se zivuga ku vyaha nk'ibi ngibi General Arengiro Mebunyoni ariko yagirizwa na n'igihugu cyo Burundi nyene.
Kuganira abavugizi b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uyu wa mbere ni umuvugizi w'umushyikiriza manza wa Kizigenza wa Repubulika, akaba kandi n'umuvugizi wa Sentare na Nyuzu wa Nyesi Bangiricenge yatangarije ibyo byaha. Aha umupfato ni Bangiricenge ariko yishyura ku kibazo cy'umunyamakuru.
Ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko.
Mubugizi wiro w'umushyikiriza manza wa Kizigenza wa Repubulika na Sentare na Nyuzu wa yemeje aho n'uburyo bunyona afunzwemo.
General de police Arengiro Mebunyoni ahafungiwe afungiwe mu iperereza, uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba izo bafite uburenganzira bwo kumubona.
Twagiye bigera mu nyumvira yahoze akicegera cy'umukuru w'igihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bunyoni ari uwa gatana.
Baza guhera hehe ko ataho yigeze arahira ngo arafite ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya Nkurunziza. Nkurunziza ntiyigeze abigira, n'uyu Evariste ntiyigeze abigira, bose ntibigera babigira kubera ko intwaro yabo ishingiye ku busuma, ku uruzitunga rw'igihugu, ishingiye ku biturire. Bobo icyo bariko barapfa ni uko umuntu agira amafaranga ariko acasumbye ubutegetsi uyundi, acagira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuca inyuma, atari uko bamukunda ariko yabakijije. Ibisuka iyo bihuye ari bibiri kimwe gisumbye ikindi nguvu kiracica umukuru w'igihugu. Hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka, ategekesha amategeko mugabo kandi azabategekesha gute yaraciye kubiri na cyane cyane kicerekeye ubusuma kuri Bunyoni yanse yuko aza kuvuga ibyatunze mbega bamufata bahereye.
Ibya General Bunyoni yagirizwa nta wuzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza abanama rimwe canke igihe ari umushikiranganji w'umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Mu gihe vya vyakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizoburana cane ko aburanishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu, ni sentare nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu ntayihari mu gihugu. Ariko vyose vyatekanijwe nkuko bisigurwa na Hosine Gatoni Girene umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye aha mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa mbere.
Nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo 239 ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro ikoranye. Bisigura yuko si sentare yindi nshasha izoshigwaho ariko nayo masentare akorana iyo ushashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa ushikiriza manza Kizigenza Repubulika nawe agaserukira urwego rw'ubushikiriza manza. Igihe rero abategetsi bamaze kwitwarigwa abashikiriza manza manza bashinzwe izo manza baca bategerezwa kuziburanisha, rero sentare nshasha ishigwaho ariko nizo sentare zibiri zica zikorana zikaburanisha urwo rubanza.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira bakorewe amajyo mu Burundi yaturutse ku ntureka zabyawe n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye imari mu 2015 bwo rusaba ubutungane bw'u Burundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya Bunyoni. Me Carmen Yongereye umwe mu bashingwa manza batwaye ibirego muri CPI akaba anasasa muri sentare mpana vyahirahe yavuganiye n'ijwi rya Amerika kuri telefone.
Basaba yuko ubutungane bw'u Burundi bwo kurikiza amategeko bwa mbere ukamuha ibisabwa kugira amategeko yubahirizwe nko kuri umushinga manza turakabona n'umuryango wiwe, ariko kuko asanzwe hari urubanza rusanzwe arekara kuko na sinari muzima kumana byaha, dusaba yuko umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi yokorana n'ibiro by'umushikiriza manza wa sentare muzima kumana byaha bakaraba ingene iyo dosiye yokurikiranwa mu Burundi hama urubanza rukazobera ya Bujumbura canke irahe ari icicaro ca sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Nuvuga amajambo abantu bacanye muri CPI mugabo nobamenyesha yuko nkuko musanzwe tumubizi mwese aregiome kunyone aremovatu zwe na waho hote wukuzema yuko akitubu hara rudasanzwe miho hote kwa jakuri wa Warundi kupa umaka umbe wina chumina katana
ya wahoze ya mwishia nganji wa mbele uburundi ke kwa COVID telekani juwe ningi ingo za majala nena minongi tanu na katana tu na majala tatu nindu winu munani nichenda na majala tatu na chumi chumi na limu ya na chumi na kabili ziki tabu mana vzaha chuburundi izo ngingo zivuga kubzaha zuga ambani la umukuru jihugu imigumuko ukwisha wanyagi hugu ukwapa mwalela inyua kwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga mu ndafise mukuru w'indonke umunyoro munini utekanywa muri zingingo ni imyaka 30 amasoko y'ibya Amerika yakwemereye ko kugera ubu arenge yome bunyoni yatararonka umwunganira mu mategeko niyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe ifashe cyane naho ibyo yagirizwa bizafite ifatiro ikiganiro cy'uyu munsi cyavugiwemo ibyo bunyoni yagirizwa nafungiwe gitumirwamo abanyamakuru mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu Burundi n'ibinyamakuru byo hanze maze abanyagihugu bagahabwa kanya ko kubaza bahari cyane kuri telefone cyacyabereye mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ero ryo rika neza iruja Amerika.
Yego hamanyene mu muramaze kumviriza inkuru ya Eroge Wirikaneza ni mumenyesha makuru wa Radio Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi kugeza maginga yanga rero bamwe mu babikurikiriye bugufi baravuga ko bimwe mu byo bunyoni ashobora kubazwa ko birimo kuba yaranse kuja kukirimba cyagenewe abashitiranganje ba mbere ugupangisha amazu yiwe kushitiranganje bw'umutekano yahoze arongoye hamwe no kugaya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva hanyuma kandi kuwa gatatu nibwo umukenyezi wa General Bunyoni niwe yari yumvirijwe nk'umu nega wiwe nta mushingwa manza yarafise yari yaherekejwe kandi n'umukuru w'umurwise NIDH ujejwe agateka kazi na muntu Sister Vigini numuraba ari nawe wenyine kiretse abari ko bakora amatohoza mwige ndereza amaze kwemererwa kubona n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi nyene umurwi wiwe wari wavyemeje ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bisa naho bigashimangirwa na Agnes Bagirichenge muvugizi w'ibiro by'ubushikiriza manza kizenza wa Republika na Sentare y'u Burundi ntayinyuzwa umupfasoni rero yatangaje ku munsi wa mbere mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta ko arengirome bunyoni akurikiranwa ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko hisunzwe igitabo cy'amategeko mpana byaha cy'u Burundi aramutse yagiriwe n'ibi byaha General Munyoni arashobora gupfungwa kugera ku myaka 30 ari mu munyororo ngayo rero ayo niyo makuru ariko aravugwa kuri General Arengirome Bunyoni kuko hama n'ubutungane bw'u Burundi bgahishiye ibyaha cekwaho Bunyoni namye ndabibasubiriramwo akaba ari uko nguko bimeze kuri Arengirome Bunyoni hanyuma rero munyemere noneho reka mve mu rurimi rw'ikirundi hanyuma kandi ngaruke kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uharibazwa uburyo amahoro azagaruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho umutwe wa M23 ukomeje imirwano na leta ya Kongo ya Felix Antoine Tshisekedi akaba ari ikibazo rero gikomeje kwibazwa na benshi ko umwanditsi akaba n'inzobere kuri politiki ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Dr. Jason Stein uyu aravuga ko intambara ngo iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka irenga 30 kandi ko ngo bizafata igihe kugira ngo amahoro agaruke ni mu gihe kandi ashize ukwezi kurenga umutwe w'inyeshyamba wa M23 uva muri bimwe mu bice wari warigaruriye kuva wakongera kuburimirwano n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo muri werurwe mu mwaka ushize Bibika jamo rero n'umutwe w'ingabo zo mu karere zo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba nazo ziri mu gihugu cya Congo, ariko ONU ubwayo ivuga ko abaturage barenga 500,000 bahunze bava mu ngo zabo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera imirwano. Mujye kandi zingabo za Afrika y'Uburasirazuba zivuga ko hashize ukwezi haragahenge hagati impande zishyamiranye igisirikare cya Congo FARDC n'umutwe w'inyeshyamba M23 nkuko byasabwe n'abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC. Ariko kandi mu kiganiro na BBC gahuza miryango Steams, umwarimu wa kaminuza muri Amerika wanabaye mu itsinda ry'inzobereza ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, avuga ko ngintambara yashyizeho umuriri cyangwa se umuvuduko ngo uzagorana guhagarika mu gihe cy'amezi make cyane ari imbere cyangwa se nayo ubwayo ashobora kwitegwa. Rero nguru n'urugamba ruzafata imyaka myinshi cyangwa se a generation bizafata imyaka kugira ngo rero ngo habeho ikintu kingenzi cyane muri iri horizon, kuvuga muri iki kibazo gikomeye aricyo gushyiraho leta ya Congo ikomeye kurushaho ibazwa inshingano kurushaho by'umwihariko inzego zishinzwe umutekano za Congo. Steam Reno uyu mugabo aravuga ko uko ibintu bimeze kugeza ubu mu nzego zishinzwe umutekano muri Congo, ahanini ngo ari uburyo bw'ikene wabo ndetse no gukurikirana inyungu aho kuba uburyo bwo kurinda abaturage bayo. Kugeza ubu rero avuga ko icyuho ibi byateye ngo gishobora kuboneka no mu no mu kuba atari M23 gusa, ahubwo ngo arimo ari gushyira intege ari gushyira ku nkeke guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo n'imitwe 120 itandukanye yitwaje intwaro nayo ngo irimo kuyishyira ku nkeke. Niho rero ahera avuga ko ngo bizafata igihe kirekire mu kwikiza urusobe rw'intambara M23 igize igice gito cyane gusa yarwo. Ati ariko mu gihe kigufi kiri imbere kwikiza M23 ngo atekereza ko ari ikintu cyangombwa kugira ngo leta ya Congo y'ubwayo ishobore kwibanda cyane ku gukemura ibi bibazo bindi. Kuri Professor René Romarchand, umwarimu muri kaminuza muri Amerika akaba n'inzobere muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'akarere k'ibiyaga bigari, biravuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba ngo bwa Congo cy'ubwacyo ngo gikomejwe n'imitwe hafi 200 yitwaje intwaro ihanganye hagati yayo, umwe muri yo birumvikana neza ko ari M23 ngo ifite imbaraga nyinshi cyane, ahanini ngo kuko ubona ubufasha bwa gisirikare n'ubwo mu rwego rwa politike uhabwa na President Paul Kagame w'u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika, ibihugu bimwe na bimwe by'ibihugu by'Iburayi hamwe na raporo y'inzobere za ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo bakaba bashinja leta y'u Rwanda gufasha umutwa M23, kirego leta y'u Rwanda bibwaye hakanye na M23 ubwo bahakanye. Leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko iki kibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari ikibazo cy'abanyekongo bo bwabo, kandi ko nta naho gihuriye na leta y'u Rwanda cyangwa se ntaho leta y'u Rwanda ihuriye nacyo. Mu gihe kandi mu bihe byashize umuvugizi wa gisirikare wa M23 Major Wiringoma yabwiye BBC gahuza miryango ko nta rushinge uyu mutwe uhabwa na leta y'u Rwanda. Ariko Steam avuga ko ngo icyizere cy'uko ibintu bisubira mu buryo agishingira ku gisekuru cyangwa se kiragano generation gishye mu muryango mugari mu bizwi mu ndimi z'amahanga societe wa Congo ngo gisobanukiwe kurushaho ndetse n'umuco mushya muri politike, gubwe yizeye ko umurimo Pritongo urimo gutangizwa uzotse gitutu abanyapolitike kugeza mu byukuri bagaragaje gace cyane ko abashishikajwe no gutuma Burasirazuba bwa Congo bugira umutekano. Uyu mugabo ati uyu munsi hari abantu bavuye mu byabo benshi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurusha bigeze babaho mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi ngo intambara n'urusobe cyane irimo n'uduce twinshi cyane kurusha mu kindi gihe kigeze kibaho. Rero bubwabo rwose ngo uru ni urugamba rw'igisekuru ruzafata imyaka myinshi kugira ngo rutsindwe. Oni ubwayo rero ikabivuga ko ngo kubera kubura k'urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro kugeza muri uyu mwaka abantu 5,800,000 bataye ibyabo mu ntara za Ituri, Kivu ya Ruguru, Kivu ya Majyepfo ndetse na Tanganyika mu Burasirazuba bw'iki gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Congo intambara zo n'urudaca, kuko benshi baribaza intandaro ya M23 ni iyihe. Steam avuga ko ngo kugira ngo umuntu asobanukirwe M23 bisaba gusubira inyuma mu mateka mu gihe ciziswe intambara ebyiri za Kongo hagati y'umwaka w'1996 n'2003 kuko intambara ya mbere ya Kongo bwo ni muri 1997 yatumye wari president w'iki gihugu yitwaga Zaire icyo gihe Mobutu Sese Seko ahirikwa ku butegetsi nyuma y'intambara yamaze amezi arindwi hagati y'igisirikare cya leta n'inyeshyamba zo mu mutwe AFDR Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo izari ziwe na Laurent Désiré Kabila waje kuba president wa gatatu wa Congo mu mwaka w'1997 kugeza yishwe muri Mutarama mu mwaka w'2001. Ariko Laurent Désiré Kabila uyu amaze kugera ku butegetsi ubushyamirane hagati ye na bamwe mu bingenzi bari bamufashije kubugeraho harimo no kwirukana abasirikare b'u Rwanda muri iki gihugu bwaje kuvamo intambara ya kabiri ya Kongo mu 1998 na 2003. Rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagenzurwaga mu gice kinini cy'iki gihe n'umutwe witwaje intwaro wakoranaga na leta y'u Rwanda, niko Steam ubwe abivuga. Ndetse abahutu n'abatutsi b'abanyekongo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari baragize uruhare rukomeye cyane cyane muri iyi mitwe yitwaje intwaro yari ishyigikiwe n'u Rwanda muri icyo gihe. Munzi bacyuwo cyangwa se imfata kibanza mu Kirundi yerekeza kuri demokarasi nyuma y'intambara iyi mitwe yitwaje intwaro yarahejwe, nuko iva kukuba yaragenzuraga kimwe cya gatatu cy'igihugu muri 2003 isigarana gusa kabiri kwijana cyangwa se gatatu kwijana mu nzego za leta. Rero ari ingenzi bakoranaga na leta y'u Rwanda barahejwe muri politiki batakaje byinshi ku butegetsi bwabo. Muri 2006 havukamo CNDP Congrès National pour la Défense du Congo iyobowe na Laurent Nkunda. Kuva General Nkunda yafatirwa ku butaka bw'u Rwanda muri Mutarama muri 2009 nyuma y'igikorwa cya gisirikare gihuriho n'u Rwanda na Congo, nta makuru yongeye gutangazwa ku mugaragaro ariko bikekwa ko aba mu Rwanda. Nubwo Steam avuga ko CNDP yavutse muri uko guhezwa kwabo bahutu n'abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, asanga by'umwihariko yaravutse kuko ngo indobanure cyangwa se elite muri politike no mu gisirikare zari zimaze igihe zifite ubutegetsi mu burasirazuba bwa Congo zari zimaze kubutakaza. Ikindi kandi ngo CNDP na M23 bwari uburyo bw'abo bantu abahutu n'abatutsi bwo kuguma ku butegetsi bari bahagarariye inyungu za leta y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo. Ariko M23 yo yubwayivuga ko iharanira inyungu z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ivuga ko bahejwe n'ubutegetsi bwa Congo ndetse kandi bibasirwa n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Igice kinini cy'igihugu cya Congo cyasi Prito cy'u Rwanda cyasigaye hanze, ibyo nibivugwa na Perezida Kagame muko mu ruzinduko mu kwezi kwa kane ubwo nukwamata yagiriye muri bimwe mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba ari muri Benin. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko iki ari ikibazo cya M23 cyashakiye umuti nabi kuva muri 2012 mbere yuko na perezida w'uburiho wa Congo Felix Antoine Tshisekedi agera ku butegetsi. Ibi Kagame yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru mu murwa mukuru Cotonou ubwo yarabajijwe ku kirego yahakanye by'uko u Rwanda rufasha M23. Mucyumvikanye nko gukomeza ku nama y'Iberire mu Budage kuva mu 1884 kugeza mu 1885 aho ibihugu by'Iburayi byagabanye aho byari bigiye gukoroniza Afrika. Kagame yavuze ko igice kinini cy'igihugu cyacu nk'u Rwanda cyangwa se nk'u Rwanda cyasigaye hanze. Mu burasirazuba bwa Congo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda n'ahandi, ati dufite abaturage muri ibi bice bafite inkomoko mu Rwanda ariko si abanyarwanda, ni abaturage b'ibyo bihugu. Professeur Ramarsha avuga ko hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomoka ku batutsi bahungiye mu myaka myinshi ishize bahunga itotezwa mu Rwanda n'abahemukiye mu gushaka imibereho. Kagame ati aba bantu M23 bimwe uburenganzira bwabo muri Kongo ubwo bafataga intwaro muri 2012 barwanya leta y'igihugu cyabo babikoze kubera iki kibazo. Rero mukomeze kwinubira ikibazo mutazi neza ikigomba gukemurwa. Aho niho turi ubu. Ati nizeye ko bamwe n'uruhare rw'akarere ibibazo bizakemurwa. M23 ikura izina ryayo mu masezerano leta ya Kongo yari yagiranye n'imitwe yitwaje intwaro yo ku itariki ya 23 Werurwe mu mwaka wa 2009 muvoma di 23 mars M23 ikabivuga ko atubahirijwe. N'umutwe watangijwe mu mwaka wa 2012 n'abarimo General Bosco Ntaganda witandukanije na CNDP yakozemo muri 2009. Ntaganda yari yashyirizweho mu gisirikare cya leta ya Kongo. 2019 General Ntaganda yakatiwe gufungwa imyaka 30 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC cyangwa CCPL ahamwe n'ibyaha birimo ubwicanyi, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, gukoresha abagore n'abakobwa nk'abacakara mu mibonano mpuzabitsina no gukoresha abana mu gisirikare. Nyuma yuko mu gushyingo mu mwaka wa 2012 M23 yari yafashe Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru yaje gutsindwa muri 2013 n'umutwe w'ingabo za ONI ugizwe n'abasirikare ba Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi. Nuko bamwe mu basirikare ba M23 bahungira mu Rwanda no mu gihugu cy'Ubugande. Kuri ubu M23 igizwe ahanini n'abatutsi iyobowe mu rwego rwa gisirikare na General Major Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa ukuriye ibikorwa byayo bya politiki. Steam yemera ko nta gushidikanya ko mu myaka ishize kugeza ubu abatutsi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa muri rusange abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagiye bakorerwa ivangura n'ihezwa, ndetse ko ababarirwa mu bihumbi za mirongo muri bo baba mu nkambi mu Rwanda no mu karere n'ahandi mu mahanga. Gusa yongeraho ko niba ariyo mpamvu ituma M23 irwana ubwe ngatekereza ko ibi ari indi ngingo. Atekereza ko kandi ngo bamwe mu bayobozi bayo bahangayikishijwe cyane n'akababaro ka bene wabo, ariko biranaboneka ko iyo ubura ry'imirwano y'inyeshyamba nta kindi izina kitari ivangura rirushijeho kuri bene wabo. Ati sinekereza ko bavuga ko M23 byanze bikunze ihagarariye abo bantu. Icyo ihagarariye mu by'ukuri ni itsinda ry'indobanure muri politike no mu gisirikare hamwe n'inyungu z'izo ndobanure. Steam anavuga ko iyo ngurebye mu mateka ya M23 no muri CNDP yayibanjirije usanga harimo n'ikintu cy'uburyarya. Akavuga ko ngiye imitwe yombi hari ubwo yagiye ishyira mu gisirikare ku ngufu abavuga ikinyarwanda. Niba koko barinda abatutsi b'abanyekongo ngo none kuki bahatira kwinjira mu gisirikare urubyiruko rw'igitsina gabo rw'abatutsi b'abanyekongo ubu mu nkambi cyangwa b'imbere mu gihugu mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo? Ati ibyo ntibyumvikana. Uyu munsi kugira ngo amahoro n'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bigaruke birasaba iki? Hagomba gukorwa iki? Ibyo byose nibyo abantu bakomeje kwibaza ku mutekano muke ukomeje kugaragara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi unakomeje guhitana abatari bakeya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.